Hero mugire umunsi wa kabiri mwizi n'ibihe byize vanye naho muherereye ndabahe ikaze kuri Intare Web TV turabira hamwe amakuru y'inkino yiriwe aravugwa hirya no hino ku isi bimenyesha makuru bitandukanye amakuru yacu uyu munsi katuyahere ngahe iwacu ku musatizo Olympic Star Eric Kwizera Kirungu aho yamaze gusinya mu Rwanda mu ngo FC mu gihugu cya Tanzania akabasanze abandi bakinyi batatu b'abarundi barimo Blaise Bigirimana hakabamo na Himana Jonathan hamwe na Nzigama Sabo Steve turi ngaha mu Burundi nyene akaba mu gwa Kenzo na ati mu byukuri ngiye kumenyerezwa n'umumenyereza yahora amenyereza mu gwa Musanze FC mu gihugu cy'u Rwanda ubona akaba atari ugundi akaba ari niyo ngabo akipari Amas akaba yasubiriye Justo Bifubusa yero gutanga imihoho mu uwo mugwi igitega mu gwa Musonga ati naho barose umusubirizi wa Jumaine niyo nkuru yero gutanga imihoho aho ari Rukundo Jean Dodie batazira Dodi agiye kumenyereza mu gwa Musonga ati Derestan mu gihugu cy'u Bwongereza yose kuri kwa hujiri Liverpool na Southampton sinda Liverpool gitsinde kimwe mu buse kimwe cyangwa kitubwira kiti Klopp bamushize hasi ati mukinyi yirereye ni wa mukoze ko ati urugamba rwo kurikirana igikombe cy'umwaka w'imuri uragenda rukomera ko Manchester United imuri nyuma ikimenyesha makuru gira Telegraph cyagarutse kugo rukino nyene kwa Southampton amena tsinde mu gwe wa Liverpool mu byukuri kino kwa tangaje mana batari bake igitsino cha Danny Ings yahoze akinira Liverpool kabaliso cha bakoze ko ikamenyesha makuru mu Mirror Sport cyo kitubwira kiti Danny Stings ati umukinyi wa kera wabo ni wabakoze ko ikamenyesha makuru abakena tubwira yuko Kevin De Bruyne yasubusaye bwa mbere bwa Manchester City bwo kongereza amasezerano akaba ariwe mugabo ababwira ati ndemera kongereza amasezerano y'imyaka itatu ibimyaka itanu n'ibiri nsigaje ariko nimwongereza umushahara aba kandi cyagarutse no kuri Cavani bahagaritse inkino zitatu adakina nyuma yo gukoresha amajambo afise ahuriye n'ivangura shingiye ku rukoba ikimenyesha makuru The Independent cyagarutse kuri Marcus/Ford cyo kitubwira kiti ndaza ukuntu ubwoba bumeze niyo mpamvu nashaka yuko hawa wundi mwana amera nkanje akwashakaza kuri Marcus/Ford mu gihe uri ku bikorwa byo gufasha yakoze muri igihe cya COVID 19 afasha abana babongerezamo kubagabura n'ibindi bintu nk'ivyo akaba nawe yanahabwiwe n'ubushimwe butari buke nimeje makuru bitandukanye ngo ucubwoneza mu byukuri bimushimira avuga ati ku myaka 22 ufise umutima ukomeye kabisa ufise kabisa umutima wa zahabu ikimenyesha makuru The Times cyagarutse kuri Ings na Southampton kitubwira kiti igitsindo cha Ings gitumye urugamba kurikirana na Premier League y'umwaka guguruka rukaje mu bindi biharuro Daily Express yagaze kugurukino nyene kwa Liverpool none ko imyinshi makuru bitandukanye mu guca kongereza atayindi inkuru vyagarutse ko atari inkuru y'urukino kwa Liverpool amera tsindwa no bwa Southampton gitsindo kimwe mu buso cinzi yakiri kare ku munota wa kabiri Gazeta de la Sport mu gihugu cy'Ubutaliyano yagarutse kuri derby kabisa kuri kino rutoresho zohuza umugwi wa AC Milan na Juventus ku munsi w'ejo mu by'ukuri urukino rurindirana rugishika bavuga ati rumwe mu nkino zizodeside title y'umwaka tubone ko Juventus yagarutse mu rugamba rwo guhiganirwa Serie A y'uyu mwaka aho urukino rutegekanje ku munsi w'ejo isaha 3:45 mu masaha yani wacu Corriere de la Sport yagarutse kuri Juventus mu byukuri tubwira ati Juventus ifuse ubwoba bw'abakinyi bawe yuko bagwaye COVID 19 nyuma yaho Alexis Santo myugariro wawe bamutoye COVID 19 kabisa basanze ari positive kwari kimenyesha ko kitubwira kiti Juventus yakomanye ko yuko bahava basanga n'abandi bakinyi bagwaye coronavirus ku buryo bose burukino guheje rukomeye duel rukomeye hagati yabo na AC Milan urukino bakeneye gutsinda vyanka vyakunda Tuto Sport nyagase no kuri Juventus tubwira ati Juventus yatibandanje Imena gerageza gusinyisha Olivier Giroud atari ko Chelsea niyifuza kumutanga akabarira mu byukuri mu gihugu cha Butaliyano arizo nkuru bagiye baragaruka ko uyu munsi Les amis mbere yuko tuje muri Espagne leta ya transfer za Real Madrid nandi majamba kumara mara havugwa reka tubanze duce ngahe hijya mu babanye muri Tanzania aho riri kimenyesha makuru michezo cyagarutse kuri Simba Sport Club kuri game afise ku munsi wejo ya CAF Champions League back mu gwa Platinum muri Zimbabwe kimenyesha makuru kitubwira kiti FC Platinum mbona mapema tu akabaye Simba rukino yarukanije ivuga ati iyi ni ntambara igiye kubera Dar es Salaam nabonye kabisa bazanye na sloga yabo bavuga ati war in da ati ntambara igiye kubera Dar es Salaam akaba yuko kino gukutangura Platinum yari yatsinze Simba igitsindo kimwe mu buso rukino rwo gusubiza n'abanyaba Tanzania bakaniye bazokwica ubuntu mu by'ukuri akaba reka bisu rukino rundano igishimo cyo cha Tanzania n'itesama muri rusangi imyesha makuru byo bitandukanye kavya gibera goruka ko imyesha makuru de Citizen Sport cyarose ku rukino na Mungu ari gukina n'umugwa ari Hilali wo muri Sudani birangiye na Mungu inatsinze na Mungu akaba ari nawo mugwi kirungu yasinyiye akaba ari na Mungu yatsinze urukino bitsindo aggregate bitano kuri bitatu banganije bitatu ku bindi mu rukino rwo gutangana na Mungu yari yatsinze bitsindo bibiri mu busa akaba yakikatisha itike yo gukina amatsinda ya CAF Confederation Cup mu vyukuri akaba yo mukinyi wa Olympic Star kirungu ageza amahigo yo guca kinizo nkino akaba ari na Mungu mu vyukuri yerekanye ko muri Tanzania champion yahikomeye boneka imigwi yayibandanye yikinze neza cyane maze nk'imyaka ibiri kuri kirani itatu atamugubura mu matsinda bona yuko nahatwe kaye wacu akiriwe mu vyukuri rugamye ko kugwana imigwi yacu kaziragarukira kure mu matsinda ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup champion yacu nyine igakomera muri rusange nyesha makuru makaricho duhereye ko cyagaruze kuri Real Madrid ku mafuti nta foto ya Real Madrid riko ariko ubutumwa cyagiko kiratanga mu vyukuri bwa ubutumwa bwa Real Madrid kitubwira kiti uru no kwandiko duhaye abami bera akaba rero kitubwira kiti Barcelona imirahiga Eric Garcia atituma diri imirahiga Juan Jose Real Madrid imirahiga nde akaba rero kimenyesha makuru cyabashize ko Pau Torres agasore ka Villarreal kitubwira kiti tubahe namwe urugamba tubaho rwandiko gukurikirana aka gasore amagira mu kinyi musinyishije akaba ari myugariro mwiza mu vyukuri nubwo gashobora no gusubirira Sergio Ramos ashobora kuva mwo mugwi iyo nkuru tugiye kugaruka ko mukwanye mu vyukuri mu buryo bwiza twisanzwe kimenyesha makuru mu ndi deportiva nga mwicu wa Espagne nyene tujagarutse ku majambo Leo Messi yatangaje nyuma yo gukina kinugwa ga majana 75 muri Barcelona no ga majana 5 muri La Liga muri rusangi aho yamara avuga ati mu vyukuri na mahigo ngeze ukirurukino na gahigo nshizeho ndumva nishimye kandi proud yavye mu vyukuri akaba yacyagarutse no kuri Griezmann kitubwira kiti uyu mugabo yemwe mu bararo wo kugurisha ko situation yiwe canke ibi arimo arabamo muri Barcelona bitamworehe kuva ahashitse mu myaka umwe n'igice hamaze tugirenga mu gihugu cy'Espagne kimenyesha makuru sport akaba yaje tugiye kugaruka ko neza mu fikiri twisanzuye ku majambo cyatangaje kuri Sergio Ramos akaba ari gazi hamaze igihe kitari gito mu vyukuri amajambo na kuri Sergio Ramos atari make akaba ari mu vyukuri uyu mugabo ubona uko bicurushe muri Real Madrid uyu munsi hari inkuru yasohotse izo ni kimenyesha makuru El Chiringuito TV kimego cha Espagne kitabwira yuko uyu mugabo hazin imisi ibiri bakaganira na Florentino Perez kumwongereza kontra ariko uyu mugabo akaba yarasiye kontra kwa chatu bwe yuko amajambo yishye preze yamubwiye yuko atamugamba bifuso kwemera kontra rero matito kongereza amasezerano uko muri Paris Saint-Germain bamwemereye projet nziza kandi sa neza yuko bazosinyisha Messi nawe bakuba kumugukomeye cyane abari kemenyesha makuru muri Deportivo jo kitubwira kiti ni kimwaro canke na masoni meshi kuri Real Madrid kubidashobora kuba uyu murejande wayo mugabo yayitangiye amazi imyaka 10 rwa yikinira ati mu vyukuri ni ikosa na masoni ni kimwaro kuri Real Madrid tazi kubaha abarejande bayo kimenyesha makuru kabakitubwira yuko harabakinyi babirashobora kuca basubira Sergio Ramos kena tubwira uko nyene bishobora kuba yuko yumva muri Real Madrid naho kuri amwe bikiri nk'indoto bagitubwira kiti David Alaba kwa mazimisa avugwa nivyo akina ku ruhande rw'ibo bamfariko anakina nk'umukinyi uhagati nk'umu central back akaba yakitubwira yuko David Alaba kwa mazigihe kitari gitavugwa kandi Real Madrid akaba ariyo iyoboye urugamba ko kumusinyisha hari amahigwe menshi uko Sergio Ramos azikoma va mu uwo mugwi katubwira yuko na gasore ka Pau Torres ka Villarreal Real Madrid mira karabira hafi kandi ipanga kuciga nimero zine za Sergio Ramos uko amakuru atandukanye yivuka mu vyukuri kwa ari nkuri ta irimira babaza bafana barera Madrid cyane bavuga ati ni gute Real Madrid tazi ko bahaba legende bayo Cristiano baramuretse aragenda kazi yase baramureka aragenda na Sergio Ramos bakora iryo kosa akaba mu vyukuri ari affaire a suivre akaba ari affaire yo gukurikiranira hafi mu vyukuri istaso ya Sergio Ramos muri Real Madrid mu ndi deportive ya Barcelona kuri FC Barcelona ya mazere gusinyisha kazi ka Eric Garcia ni baraba officiere ariko Fabrizio Romano number 1 kuri transfer yamaze kubitangaza yuko atakindi gisigaye kontra y'imyaka 5 yamaze kwemeranwa hagati y'umukenyi n'abamahagarariye na Barcelona akaba atakindi nyene gisigaro ku mukenyi asinya muri FC Barcelona uko ari inkuru nziza cyane kwa fana ba FC Barcelona barimo baragukora mu bwokalize bwabo ubona yuko barengre n'andi basore bose ati muri ligue neza cyane ubona yuko rero Eric Garcia mu vyukuri nawe mu mwaka uzaza bari umukenyi wa FC Barcelona atagihindutse kwanza nani kizo hindu kanyene azwa mkini wa FC Barcelona makula transfer jiri wa rafuko le guys kaduhere kuli kiminye shama kundi atletik kajishe kumendi nguru mwenye vya yuko imamv Kevin De Bruyne yase kontri ya Manchester City wongeza masezirano aruku yu mugui ushaka kumuha masezirano imya kitanu aliko ukamugabanyu mushahara akwa De Bruyne yara vyansi kikawa kiminye shima kwa kitu gira yuki mamvu ya vyansi aluku njila maha umushahara muke kwa kitu gira yuki mamvu manitia wikoze aluki shaka kwa kinomiza mahera yuku zo hemba lehu misi ipangu singisha mkwezi kwa kata anda tukubunu akwa hali inguru ya jia kuturi kwenye kabisa higeno hino kuhisi wana yuko yaminye shima kubitendo kwenye genda bida yandika wana yuko vitu onoshe na haka na gato ninguru kukuli kila nila hafi tukaminya hanu wizo genda vija nabagira mubonye mu vyukuri amakuru ya transfer ari menshi muri iki gihe abakinyo bazurangiza contract zabo ni benshi kubaha yandi madire mu rugo yawe biragurana kubera umushahara imigwi muri crise kabane uko mu vyukuri arugamba rutosha hagati y'imigwi n'abakinyo babo muri rusange mu yandi makuru ngo Tottenham na magambo y'ifiso kugurisha Dele Alli mu kwezi kwa mbere amaze igihe yifuzo na Paris Saint-Germain no kuntizinya yuko ngo Tottenham kabiciteguye kumutanga mu gihe Dendi Pint tubwire ko Chester mugambi bizokwirukana Frank Lampard ahubwo yitugaye kumuha ikindi gihe gikwirije ariko azogumira bira hafa bamenyereza nka Brendan Rodgers, Thomas Tuchel, Max Allegri hamwe na Adeshevichenko yigeze kugikinira nawe kabisa nka kabari mararebegwa hafi akaba ubu amenyereza umusore kigo gwa Ukraine mwende mukaka kabango Ajax na Wolverhampton sinje mu rugamba rw'aba mugume bwifuza gusinya Christian Eriksen mu kinyo hagati wa Inter Milan na Mkhingo Arsenal tamugame fiso kugurisha Mohamed Salah muri uku kwezi kwa mbere mwe kandi ngo Arsenal iyo yagira tanze mezito zuri muri Juventus ariko Juventus kanka kumusinyisha mu ndweze muravyibuka akaba mu yandi makuru ngo Arsenal kandi rimwe rifuza gusinyisha gasore ka Norwich ka Emi Buendia ikaba kandi Arsenal ngo nitwe no gukoresha abasore babarimo Joe Willock na Reece Nelson kugira ngo ngako gasore ka Emi Buendia mu yandi makuru akaba rero mu sporting director wa Dortmund Michael Zorc yase guhakana makuru yuko ka Julian Brand kamaze misiki fuzwa na Arsenal kazoyivamo kwa mbere ariko ya Arsenal mu vyukuri cyo gusinyisha ka gasore nko kamakuru atandukanye mu vyukuri abandanya yivuga mu makuru na myugaro wa Manchester United Marcos Rojo agiye kuva mu uwo mugwi aya gusubira mu rwa Boca Juniors waba muri Argentina mu gihe kandi mu yandi makuru ari Eric Berry myugaro wa Manchester United ngashobora gutuma uwo mugwi udasinyisha ubundi myugaro kubera ukuntu arimo ari yiginze neza cyane muri iki gihe mu yandi makuru Sky Sport bwereye ko Barcelona ifisaba kinyimirije kuri gusinyisha mu uwo mwaka ni Jorginho ukina demo Liverpool Eric Garcia basa n'abamaze gusinyisha hamwe na Memphis Depay ariko rero ngo kabateze gusinyisha mu kwezi kwa mbere kuri kibazo cy'ubutunzi kabipanga kubasinyisha mu mwaka uza mwici cyo mu kwezi kwa gatandatu Dermey kategori ko Barcelona yamaze kwikura mu rugamba rwo gusinyisha David Alaba ahabwa amahirwe menshi cyane kuje muri Real Madrid inyuma y'aho idafise kabisa ubutunzi bukwiriye akaba kandi mu yandi makuru aho Tottenham mu vyukuri yatanguye ibiganiro na Hengmin Son barebe yuko yobaha iyindi kontra nyuma y'aho iyindi migwi ivandanye ivuga ko uwo munyakoreya mu yandi makuru akaba mu vyukuri duzuye kuri FC Barcelona ari inkuru nayo yiriwe irazenguka ku mbuga ngurukana bumenyi yuko n'ukurukino kwa Huesca ariko gukina ku munsi wa Mungu umugwavu i Barcelona ugendi Huesca mkisaga cha Huesca muri bisi wanga kugenda n'indege akora makuru atandukanye avuga yuko impamvu babikoze bashaka bekonomize ibihumbi 30 vy'amayero bavuga ati nitwagina ni bisi aya mara turaza kuyarukura nitwagina n'indege naharaza kuja ko reka tuyekonomize tureke kuyasesagura mu vyukuri akaba ari imwe mu nkuru mu vyukuri n'avugisha abantu batari bavuga ati uyu mugwi muri crise y'ubwoba muri crise economique mu vyukuri iteye ubwoba akaba kandi mu yandi makuru gazi shasi turangirize kuri turashatse turangirize kabisa kwa kinyamaze gusinda bitsinda byinshi kugeza aho zizo zigeze uyu munsi ndiye amengo gucubungeza akabari Mohamed Salah gusinda 13 ngo henge minisi namaze gusinda 12 Bruno Fernandes 11 Calvert-Lewin wa Everton 11 Jamie Vardy wa gatanu 11 Patrick Bamford wa Leeds 10 Harry Kane Windwick 10 mwikura mu Wilson wa Newcastle wo nawe amaze gusinda bitsindo umunane mane ma championa ngo guca Espanye muri La Liga amakinya amaze gusinda bitsindo vyinshi ni Yago Aspas wa Celtic bitsindo 9 nganya na Luis Suarez bitsindo 9 mugihe ba Benzema na Leo Messi bakurikirana bitsindo 8 mugihe muri Bundesliga rile wa Luis amaze gusinda bitsindo bishika 19 mu nkino 14 gusa mugihe muri Serie A ari Cristiano Ronaldo amaze gusinda bitsindo 14 mu nkino 11 kabisa na amaze gukina igisezo muri Serie A. Rezame mugira umunsi mwiza n'ibihe byiza n'ijoro ryiza murakoze cyane.